There are some measurements over there. Not all of these are.
Well, how big do you have to be?
4 to 6 inches tall.
What is this?
So that's another version of this. That's for holding a sponge. I like to make at least one of those every year, too. Yeah, you can print on a picture of Bullet Bill.
Okay.
Go for it. Linus. Gwyn Trudell.
Wow.
Cinematographer.
I see a goose. Oh no, it's more disturbing, that sheep or the elephant? I think it's sheep. What's happening over here?
Yeah, when the season's over, I'm
going to
play.
Yeah, dude.
There's no basketball when the
season's over. Yeah, I'm going to high school. Okay, guys. Well, I think I'm going to wrap it up. I'm going to finish my artwork or stuff like that. So I hope you guys can enjoy. And I will post it now because I got the password for the Wi-Fi here. So, love. Da 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 da